Sunday.
Money crisis. Money crisis. I'm moving to Jumapil GTA.
Sunday, I'm going to see you in the state house. Yeah.
Singing ni VOJ. One of the watch my loan. No chapo kind. In case you do kata eco katiba manyeni. Gimachil, mapani jo Kenya no yudo. Then creation of National Lands Commission. Nitie gimomiyo jo Kenya no dhiroma. Ngeni nitie report mar ndungu report.
Yes.
Mar land mapok yes. Nobedo implemented. Wan gi TGRC report mabe wuoye wach lands. Nitie ripode moko mabe nosetim mang'eny mag lands. Manyiso ni wach mar loni en gima nwachako go kukur manwachako godo ndalo independence. Ma en gima ne katiba manyien temo loko. Gi the National Lands Commission. Tinge ni kata sirikal ni kancho biro isene no kanche nitiere tungu ni manche nitiere gine ministry mar lands, National Lands Commission, to kata gi office mar attorney general. Inyalo paronda loma ni idwa magi role mar compulsory acquisition.
Yes.
Koro magi te kanche nitiere basto nchi neno chik, nitie chik manu mane wabunge okadho. Mar National Government Administrative o kanya paro nyinge malongu. Mane di golo public seal ni e office mara attorney general to tero state house. To kata kawa uweyo sani, pod seal ni onge katoni general. To kata kani ineno gazette notice mano ugolgi government printer Abdi Hassan Ali. Mawatemo kata penje ngeso. Nito gini ena dieri kosen miriambo. En nga maenga piyo piyo duoko penjo. To mawang ni noko duoko. To ni neno kana okoduko to gima no luo ne statement mar Ministry of Lands mane wacho ni karibu kalatese 300 giwie motimre nade molal mani gi security features koro ma wapenjere ni to intiere kanyen kech Kenya kae mwang'eyo mi yudo ka in gi title deed gi gimora mora gi seal to gidhi e puodho ti yudo ka ngat machielo be nigi title deed mabe genuine gi gimora mora Wige ariyo mokadho nche romo gi former speaker mar Senate Ekwetungo. To nyisa ningini kaka un jo fombo sebet kukonyo watu nyocha wan gi shida matek kabisa. To wacho ni kanche nigi shida matek to yo Westlands kocha no chuno mujumbe manya kadonje loresho kocha chanikech no magi lu. To gin gi title. Magun so biro mogo police moringo. Makoro gimbe koro mujumbe manyo buguns. Maguns ogore gi guns wetegi. Mondo miloti mang'owa odongnegi. Koro gin gi title, to ng'ama chielo cha be niga ng'owa.
Nigi title.
Koro in pare ni makaribu title 400 mola. Iporo ni gin puothe adi mambele kae ya Kenya ma kawaida maonge kaka nyalo konyre. Dibedo nini EMS motimre.
Samoro moko nitie gi cases mamoko. Kata moko nitie mo adjudication process pod dhi nyime.
Yes.
Tinge ni clearance.
Serial numbers go, emukuru gwenyore.
Inge ni serial numbers ginyalo gwenyore nikech inge ni nitie rilungo ni jo land cartels. Modak mana three house guys.
Yes.
Magin ginge kata ni lease mar bonyo ka chegni room. To girit ma senior room. Title ne giseloso chon. Ma by the time mamareno room. Ownership nitiere mar ng'ama chielo. Koro yudo ka gigi to magi alignment digitization mane former CS Farida Karume nochako. Mane wawe ni sani nikech kata in sani kinyolo ni dwa the search. Ibro wote tao ni miye. To kidhi mi wuyo gi cartels ma lands go. To ginyisi manane miwa 30 minutes kata 1 hour. To details mi dwa rogo tebro uwo. Kore mwado go penjire niya ma is a digital government. Mone go beni kata kalatese malalgo, kone go beni la nikechika gimora moro bedo digitized.
Yes.
To kone go beni wanigishida mapodo wane manyu wa mwa uweni. Koro nyisa ni kalatese mo lalgi. Kane niye luet nga marachi maka kasini ya wacho niya kabene nitire kama juu gwenyre. Iparo ni jiadi madhe inyre wachi lo mo lalgi.
Jimangenye kabisa. Governor, unejo sirikalo.